doing that.
Hey, whenever Buffalo hooks any money about change, he bought hook and fair. I'm not very challenging. Money under 25 rand, new killer. Three minutes at Spambegay is no clues. Hind Jay, but then imagine Tina sat. Come on, I sat, Babo. Indoor, you can lay Babo. Sitting in Malone under 200.
Hey, go kuba fo tek ba afne ante police noko nje kola imalana. Ba fo ngabe sithina ngemali yakho hapo.
Eh ba fo ndi muntu ophangela lapha endlini imali yami. Kodwa ke zazi boss abafazi ngabawo into ze grocery nentuntuni yonke lanto esendlini.
Eh ba fo khawusondele manje masithela abaphandle. Is about financial. Yeah, Kumbula, but for Sicily parts in our nose boo.
Bafo.
In other words, what teening along the way?
Hey, Bafo. I could learn or rush over Bafo. I'm feeling Jay put it at him to a look at Jay and Jack. I could learn or rush over.
Malunga nalo mcimbi wakho we depression ngabe mhlambe walfumana uncedo
ngenxeba nje ziyamdala noko yathumalala wena yathumalala noko into depression
hayi manakulibazisi mani bafo mandiye mani mandijonga bakusibule imali mhlamba kangceda hayi wena bafo mani sikhona thetha nathi ingade icaba hey ubafo ophuma ngebhokisi kule relationship kodwa ke andiyitsho mani ba qha besenzisitsho ha mandiye bafo
okay bafo
hayi yaphinda ubonana apha exesini.
Moments later.
I have a baby being born on the paper handle. Was a boy in Batch and Batch.
Yeah, I baby. I didn't do Jay, I only barely clay.
Oh, okay. Afonso Salam, I'm telling you good egg. What's a lamp?
A few few inches later.
Yaz'itshomi zam.
Oh, ziya wathenda zatshomi zakho.
Uyazi ba ngubani ophuma apha be?
Imbi ngubani?
Sezasidunxa singusandile.
Oh, Sandile, bezothini khona Sandile ufuna ntoni?
Usandile uzonikhumbuza ngezanto bezithele nosibu. Zokuba oyena mntu phethe le relationship nguwo.
Hey, hayi Sandile.
Uba untsala ngempumlo.
Sure.
Bathi ndisisiyoyoyo.
Uthi wena usisiyoyoyo. Uyazithetha ke la Sandile izinto ngomlomo wakhe.
Nale depression yam, if ever kungumntu orayit, ngekudala yaphelayo. Into zokuba ezazithethas zapho zokuba apha ndinxusele zinyembelekile ndizawuphinde ndibalekile ukubulilele kubo.
Ayisandile ke ndaboyeka uthetha izinto ezatshomi zakho.
Uthi noba ecaki uba ndimadlala irole yomfakazi apha ale kuba imali yam ihlale kuwe. You don't believe any part.
Utheni?
Uthi relationship yozindiphume ngebhokisi.
Awuyazithetha into ezinkulu Sandile. Hayi abazoyika izinto. Tyhini ibhokisi ibitheni?
Hayi baby, mna ndiyakuthanda. Mna ndiyakuthanda and nazahlamba izandla kubomi.
Hayi Sandile, angaphinda zapha ke futhi la Sandile. Andimfuni apha, nditsho nalasibo. Bangalinge baphinde baze apha.